agateka kazina muntu ukifashe neza mu Burundi naho atari ikintu gifata ikibanza kimwe kikaguma ngaho bishikirizwa na 6 binyi ni muraba arongo uyu mugwi igihugu wigenga ugeje ugateka kazina muntu aho bari baramutse berekana icegeranyo cy'ivyo baranguye mu mwaka wa 2023 kubwo basanzwe bakorana
uko twabivuze ibintu by'agateka kazina muntu sikintu gifata ikibanza kimwe kikaguma ngaho ni ikintu umuntu azarakora misi yose uko bukiye uko bwije ni kuvuga ko agateka kazina muntu kifashe neza mugabo ibikorwa biriho ni byinshi biteza gukorwa kugira ngo kamere neza gusumba kuko urazi ko ku isi nzima atakibona kimwe cyikwije kujya na gataka kazina mu irafise ibintu byasabwe gukurangurwa ivyo navyo kugira birangurwe neza bikorana bikorwa ari uko twese tugiye hamwe yabatwembe CNDH babasanzwe bafasha igihugu mu byiterambere canke yaba leta yose yo nyene kuko twese tugiye hamwe tukabikora niho bishobora gusha mu ngiro cyo gutuma twabahamagaye kugira ngo umwe wese abone ko afise uruhara kandi afate uruhara agire nico yiyemeje kugira ngo agateka kazina muntu gatsimba atare gusumba uko biri no munsi ivyo tukaba twabigize kugira ngo iyo raporo yanditswe ntibe igitabo baca babika ahantu ahubwo bibe igitabo abantu basubira bakaganira bakifatira n'ingingo y'igikwiye gukorwa
abajijwe ko muri uwo mugo baba barakurikiranye ibijyanye n'ihagarikwa ry'umenyesha makuru Sandra Muhoza 6 Vinyi ni muraba yishuye ati
twarakurikiranye nk'uko dukurikirana abandi si umumenyesha makuru wa mbere turiko turakurikirana murazi ko hariho abandi babiri hariho babiri umwe ari mu ibohero rya Bujumbura uwundi ari mu ibohero rya Bubanza dusanzwe tubakurikirana ko muze tujejwe birimo kandi twarakoze ibikenewe kugira ngo dushobore kubona ko ubutungane bushobora kugerageza gukora neza kugira ngo yaba umuryango wiwe umenye yari canke ashobore kuronka ubuzomuburanira akurikirana urubanza rwiwe n'ingoma
aho mwomenya ko icyo cyegeranyo cyerekanye uyu munsi cyari cyararungikiwe inama nshingamateka ku igenekerezo rya 19/2024 nk'uko bisanzwe bisabwa n'itegeko ryashyizeho uwo mugwi.